Nā, mō a tātou pūrongo Pōti 17 i te rā nei, ka auraki atu tātou ki te rohe o te Tai Hauāuru. Ko Howie Tamati tetahi o ngā kaitākoro riki toa i ngā wā o mua, ā, i tākoro ia mā ngā kiwi, i tēnei wā e rutu ana ia i ngā uauatanga, e au pēhi nei i te hunga o te Tai Hauāuru. E harai te mea e tau hou ana ia ki ngā karawhiu o te ao Tōranga Pū, i nā koa i runga ia i te kaunihera o ngā motu mo te 14 tau. I haere a Eruera Rerekura ki te tūranga waiwai o Tamati ara ki Waitara ki te kōrero ki aia. This is how we
do it. Ko Taranaki, tōna maunga. Ko Waitara, tōna awa. Ko Te Atiawa me Ngāti Mutunga, ōna iwi. Ko Owai, tōna marae. Ā, e arohaina a Howie Tamati e te hapori o Waitara.
Give me another hug, Gobble. This is huggy day for Howie.
I know.
Howie's huggy day. Yeah. Come on, I'm going to buy you a coffee anyway.
Te āhua nei, kei roto i tēnei te tauranga, nā whakaata Māori i whakarite, kua puta teihu a Howie Tamati, kua Adrian Rurafe, hei tuarua, kua Jack McDonald, hei tuatoru.
I can say that I'm confident, but you know, not arrogant about that. We just have to wait till election day to see what happens. And what do they say is a week's a long time in politics.
Aha kua he hoa te pāti Māori no Ngā Hinara, e harai te mea e whakai ana te pāti Māori kia Ngā Hinara i ngā wā katoa.
What people need to understand is that National don't need us, but they've come to the Māori Party and asked whether we would work with them. The relationship is worked on trust in regards to us allowing them to set the budget, and there's budget gains for us in terms of, on average, around $120 million a year.
Aha koa te hitori a reipa me te hāhi rātana, e whakapono ana a Tamati ka Pōti te hunga morihu mo te pāti Māori.
Kingitanga are now supporting us. Hone Haruera, we have an agreement with Hone, so he's up in the north. And hopefully, the people of Rātana see that the Māori Party can do a lot for them.
Haunga rā ngā take, pērā i te kāinga koretanga me te pōharatanga, ko tētahi atu a wangawanga ōna, ko te orangatanga o te iwi Māori.
I've worked in the health and physical activity area. I know that the benefits of a physical active life is beneficial for our people.
Ko tētahi atu take, ko te tai ao. Hei tāna, me whakarite i te rāhui ki te moana o Taranaki ki te Tonga.
With iron sand mining, this is unproven area. And the damage they're going to wrought with the seabed is, it just can't be explained away. It can't be justified. And I think we need to stop that right now. We need to put a moratorium on seabed mining. And I believe that we have a responsibility to look after that.
Ā, kai aia he rautaki mo te kāinga koretanga me ngā tangata e kimi mahi ana.
We actually don't have the capacity here in New Zealand to build the amount of houses that people are talking about, the other parties are talking about, but we can start. But what we need to do, we need to have a trained workforce that actually can build the houses and train Māori Pacific Islanders, our people, into the opportunities. Because I say, there's no shame in being a tradie.
Ko tā Māui pōmare te tangata e whakaawe nei i a Tamati. Ā kuake nei, ka mōhiotia mēnā ka whai a Tamati i ana tapuai ki te whare pārimata. Eruera Rerekura, te Karere.